All right, this one's one of my newest songs called Beautiful Design, and that's exactly what we've been created by our magnificent creator, just to be beautiful designs that stand on our own. So I hope you enjoy this song.
Da 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 da